Ngoba uvayisi yodwa uIsaya 46 verse 4 uthi kude kube sekudaleni kuye ezimvini mna njengothixo ndakunithwala ndakunityatha emagceni am lithilisekathixo kule vidikosi chapter 26 uverse 11 to 12 mna njengothixo ndawuhamba phakathi kwenu nina libe ngabantu bam mna ke ndibe nguthixo wenu ngoba abantu babutyani enyanisweni utyani bona buzawubuna ithi loo nto ke akuhlelwanga inkosi uba uvayisi.